Dean, Church of Nigeria, Anglican Communion, Lamido Abbas Ekwana, na ha mere nke oma, na enebe anya n'ọtụtụ ihe dịgasị iche iche ha mere. O kwuputere nke a n'oge nere anya ha guzobere usoro amụma inye ọgwụgwọ nke medical sciences nke a ga-akụziri ndị mmadụ nakwa ihe ndị ọzọ. Onye ọlụ anyị Ogochukwu Oranu na ebe a ma wetara anyị ozi a ka anyị jee wetara gị ya.
Most Reverend Lamido n'okwuchukwu ya iji wee mechie nya bụ Synod nke nọrọ mkpụrụ ụbọchị anọ nke Diocese nke Niger emere na St. John's Anglican Church Fege Ọnịcha nke isiokwu ya bụ Feed My Lamb kọwara na okwuchukwu bụ nnọọ nke tọrọ atọ n'etiti ndị Anglican nke nya bụ Diocese nke mere na ha nwere mmụọ ịdị na-enye enye o wee gwa ha ka ha hapụ ịkwụsị na ọlụ ọma ha na-alụ. Archbishop of Owerri, Most Reverend David Onuoha, n'ozi ekene ya, toro nnọọ Bishop Nwaokolo na ndị na-aga ụka na nya bụ Diocese maka nya bụ mahadum ha wubere, nke ọ kọwara na ọ bụ mahadum izizi nke otu diocese na-enwe n'ala Nigeria. Bishop nke Niger, Right Reverend Owe Nwaokolo, kọwara na diocese nke Niger bụ nnọọ nke bụ ụzọ na ihe gbasara agụmakwụkwọ n'ala Nigeria. O wee kwuo na ha ga-anatọ mkpụrụ na-eme ihe ṅomi nke ga-eme ka ndị mmadụ na-enwe aṅụrị. Archdeacon nke Ọnịcha South Archdeaconry bụ Venerable Josiah Ofegbu toro nnọọ Chineke otu nya bụ Synod si wee gaa nke ọma. O wee kwuo na isiokwu nya bụ Synod Feed My Lamb bụ nke gbasara onye ọbụla nke na-ebidokwazi na ezinụlọ. Ndị ọzọ kwuru okwu n'oge anwa dịka local organizing chairman bụ Evangelist Joshua Chukwujekwu, director nke ecumenism nke nya bụ Diocese Venerable Joseph Nweke na onye nke na-ahụ maka communications bụ Sir Oseloka Ofo, onye isi publicity nke St. John bụ Maazị Namdi Ifedinihu na onye knight nke St. Christopher Sa Nduka Ochuba kenere Chineke otu nya bụ Synod si gaa nke ọma. Iji wee kene Chineke maka ọgọnafọ ọma ya n'ebe ha nọ, Archdeacon nri niile nọ na Diocese nke Niger nke Bishop Nwaokolo na ezinụlọ ya bụ ụzọ na ezinụlọ ndị ọzọ gara wee nye ekene nke bụkwazi ihe nkiri. N'oge anwa edonwekwara ndị mmadụ n'aka Chineke ebe ndị Anglican Community Mass Choir nke Fege gụrụ egwu maka ntọna na ụka na nya bụ Fege. Awakwaziri achịcha Synod n'oge anwa ebe ndị mmadụ wepụtara ego iji wee kwado nya bụ University na ihe ndị ọzọ pụtara ihe n'oge anwa. Site na St. John's Anglican Church, Fege, Ọnịcha, Ogochukwu Oranu n'akụkọ ụwa ABS.